Ngibona irush bingana ningu.
Like haya kukhona imini mini ne rice ingqusho umsiqhubezana namhlanje so ezinto zizonke zizolasta iviki kuphela ngoba se ay 15 thina sitya kokutsha
situation lapha ekhaya e bad kakhulu especially xa kuphakathi enyangeni ngamanye amaxesha besiye silale singatyanga umntwana ngoku ufika thini mama nilambile loo nto iyakuhlukumeza ngaphakathi because yayazona uba indlala wena umdala kubekaphi so bona wabuyiswa esikolweni and iteacher zabe zisitsho uba may basola indlala apha endlini wafika wafela walala and kulo term waye wafeyila kuyo
ndiyabawela ke nabo bakwazi ukukhula njengabanye abantwana and ndiyafisa ukubabona nabo beqhakazile berayithi ngokwehealth yabo ndiyabawa.